Molo wamkelekile. Kuthiwa ke qikelela i-domain ne-range yale function u-f ka x olingene no-3x onyuswe ngesibini odityaniswe no-6x thabatha u-2. Khumbula ke uba i-domain ye-function ngala manani esikwazi ukuwangenisa kwi-function okanye esikwazi ukuwangenisa kule ndawo ka-x kule function. Mna ke ngoku ndingathatha noba leliphi inani elokwenyani ndiphinda phinde kathathu ndinyuse ngesibini ndidibanise no-6 ophinda phindwe ngelo nani ndithabathe u-2 kuloo nto noba leliphi inani lokwenyani ndingenza njalo ngalo ke okokuqala siyayazi ke into yokuba i-domain ngawo onke amanani onyani all the real numbers njengoba besitsho ngesilungu wena ke mhlawumbi ubunawufuna ukubuza ukuba heyi akhona na amanani angasingawo amanani okwenyani akhona okokuqala sinamanani singathi ngamanani asezingcingeni i-imaginary numbers kwaye namanani anobunzulu i-complex numbers kodwa asizungena kuzo namhlanje sizosebenza ngamanani okwenyani kuphela siyakwazi ke ukusebenzisa noba leliphi inani lokwenyani silingenise kwezi neendawo zika-x ukuze kuvele i-function ekhoyo i-range ke ngoku ngala manani amela iziphumo xa singenise la manani kwezi neendawo zika-x i-range sidla ngokuyichaza ngo-y u-y uyalingana no-f ka-x lo ukuze siyibambe kakuhle nto siyiqonde sizozama ke ukuyizoba kwigraf okanye isazobe ke siyabona ngale function echaziwe apha ukuba yi-function eneziseko ezine i-quadratic function ke kunyanzelekile uba kuvele iparabola iparabola phantsi ifane nekomityi ekhongezeleyo okanye echithayo siyabona ke ngale mizekelo apha ukuba le ejonge phezulu onke amaxabiso aqala apha ihleli khona kule echithayo ejonge ezantsi onke amaxabiso aqala apha ijika khona ke masizameni ukuyibeka kwisazobe yonke le nto le esiyithethayo apha andithi ke xa senza isazobe siqala ngokubeka la maxabiso ethu aka-x esiwangenisayo kule function kwaye sichaze nala maxabiso aka-y okanye la ka-f ka-x avelayo xa singenisa u-x othile ke masithi xa u-x engu-negative 2 kuzovela bani andithi u-f ka-x ngu-3 ophindaphindwe kayi-negative 2 onyuswe ngesibini loo nto izoba ngu-3 ophindaphindwe kayi-4 odityaniswe no-6 ophindaphindwe kayi-negative 2 loo nto izoba ngu-negative 12 thabatha lwa-2 ke ngoku ye le nto izoba ngu-12 thabatha u-12 thabatha u-2 loo nto ngu-negative 2 ngoku nake xa singenise u-negative 1 sizofumana u-3 ophindaphindwe kayi-negative 1 onyuswe ngesibini loo nto izoba izosinika u-3 kuba u-3 ophindaphindwe kayi-1 ngu-3 odityaniswe no-6 ophindaphindwe kayi-negative 1 loo nto izosinika u-negative 6 thabatha la-2 loo nto ke izosinika u-negative 5 lo negative 5 ke yi-vertex ngesilungu yile ndawo apha ijika khona i-function i-formula ke ye-vertex ngu-negative b ewahlulwe kayi-2 ophindaphindwe kayi-a u-b yile i-coefficient kalo x ome yedwa ke ngu-negative 6 esimahlule kayi-2 ophindaphindwe kayi-3 kuba u-3 yi-coefficient ka-x onyuswe ngesibini ngu-a ke lowo loo nto isinika u-negative 1 masiqhubeni kodwa masigcine engqondweni loo nto kodwa masiqhubeni xa singenise u-0 kuzoshiyeka u-negative 2 siyayibona into yoba ke ngoku uba xa singenise u-0 naxa singenise u-negative 2 sizofumana u-negative 2 ukusuka kulaa negative 2 ke ukuya ku-negative 1 siyayibona into yoba i-function ibihla ibiye ezantsi xa ukufika kwayo kulaa negative 5 yajika yonke ukusuka ku-negative 1 ukuya ku-0 yaqala ngokukunyuka xa singenisa u-1 ke ngokule function yethu siyayazi into yoba sizofumana u-3 ophindaphindwe kayi-1 onyuswe ngesibini loo nto izawusinika u-3 odityaniswe no-6 ophindaphindwe kayi-1 ngu-6 lowo sithabathe u-2 loo nto isinike u-7. Ke ukubona kwami azokonela la malungu la ukwenza uba sibe kwazi ukuwabeka kwisazobe icace ke kakuhle le nto esithethayo apha. U-x ngu--2 apha, nangu u-x xa ngu--1 ulapha. U-x ngu-0 apha, yintsusa yayo i-function le, i-origin xa sithetha isilungu. Nangu u-x xa ilingene no-1 ngapha ngasekunene. Ke ngoku kulo mgca lo omenqo siqala ku--2 apha ezantsi siyofika ku-+7. Masithi ngu-1, 2, 3, 4, 5 apha, nangu u--5 apha. Y axis yethu le, lo mgca lo omenqo y axis ngala maxabiso ka-y, lo mgca lo ocwesileyo unala maxabiso ka-x. Ke la maxabiso ka-y aphela ku-+7 ke pha. Ziziphumo okanye iziqhamo ze-function ezilapha kwi-y axis, lo mgca lo omenqo. Masiwabeke ke amalungu ethu apha ke ngoku. Ke ngoku xa u-x engu--2 siyayazi into yoba kuzovela u-y ongu--2 ke. Ilungu lethu lokuqala ngu--2, -2. Nali ilungu lethu lokuqala -2, -2. Elandelayo, xa u-x engu--1 u-y ngu--5. Ke andithi u--1 ka-x uhambisana no--5 ka-y. Nali ke ilungu lethu lesibini ngu--1, -5. Ke elandelayo ngu-0, -2. Xa u-x engu-0 u-y ngu--2 kwakhona. Ke okanye singathi u-f ka-x ngu--2 okanye u-f ka-0 ngu--2. Ke ngu-0, -2 apha. Ogqibela ke xa u-x engu-1 u-f ka-x okanye u-y ngu-7. Ke elinye ilungu ngu-1, 7. Ke siyabona ke ngale nto ngala malungu esiwabekileyo apha ukuba le function yethu ubume bayo bunjani. Inobiza kuba nje le migca le miqhube ngokunyuka njalo. Siyayibona into ke uba le parabola le iyakhongozela. Ke nantsi i-vertex apha ku--5 phantsi fane ke nekomityi ekhongozeleyo. Ke njengokuba ke ifana nekomityi ekhongozelayo, elinye ixabiso elincinci kule function izoba ngu-5 evelayo kwi-range. Ke loo nto ithetha into yokuba amaxabiso aka-f ka-x okanye aka-y soze abe mancinci ngakuno-5. Siyayibona futhi into yoba xa amaxabiso aka-x eyangasekunene okanye eyangasekhohlo ukusuka kulo-1 azonyuka amaxabiso aka-f ka-x. So ke ngoku elina ixabiso elincinci kule function ka-f ka-x ngu-5. Ke njengoba injalo into siyayazi into yoba i-range njengokuba sisanda ukubona apha ngawo onke amanani okwenyani, i-real numbers, alinganayo no-5 okanye angaphezu kwaye, hayi la manani angaphantsi ku-5.